umumenyereza mukuru w'inamba z'abigeme niyo nkuru Gustave mujeje gukora imyimenyerezo yo kwitegurira inkino zibiri ziha uburenganzira bwo kwitabira inkino za kane z'abigeme tubwire imyimenyerezo muri rusangi yari imeze gute
ego imyimenyerezo muri rusangi imeze neza naho bamwe bamwe matarasika atarasika nuvuga ko guhagarara mu kibuga bimeze neza nkuko mwabyiboneye kujera amaposte ni sawa kombinezo zirimo ariko aracyara gazi ahantu habiri no kuvaga kuri Arfgos no ku konivyo yo kuri attaque urabona ko amagori yingira ari make kuri entraînement amagori amaze kuba make kuri entraînement nuvuga kuri match kaba ari make cyane niyo tugoma dukore cyane mu iminsi dusigaje ariko turizeye ko bizogenda neza igihe Sandrine yosika naniera kira bashobora gufasha bagenzi babo ku rande rwo kuri attaque.
Iyo uvuze yuko kumbere hari abakinyi bamwe batarashika mu gihe yasigaye indwi imwe n'umuso umwe kugira mutane mu mito n'umugwi nsekira gihugu wa Djibouti n'abakinyi bahe kumbure abarundi bitege bazoshika ryari.
Ego abakinyi ni bane bari mu gihugu cya Tanzania kubera bobo bari bakiri muri championnat yabo bari badusabye ko botunga kitari ku 8. Novuga bazosika isazi 2:30 ngaha i Burundi ku munsi wa kane. Amacete tutera tuji ngozi après-midi. Novuga ni Asha, ni Joela, ni Aniela na ni Yonkuru Sandrine. Yego niho turindire bonyene.
Izo nkino zibiri zo bahuza no mu gwisekira gihugu wa Djibouti zose zobera hano mu gihugu. Ni iyihe mpamvu yatumye uno mu gwa Djibouti kumbure uvuga ati inkino zose kumbure tuzikinira mu gihugu cy'u Burundi.
Amakuru twumva bavuga ko ikibuga cyabo kimeze nabi inspection ya CAF yabonye ko urukino rw'iwabo batarukinira iwabo bo cyarukinira ngahe iwacu ego
icyizere kirahari ko nurukini inkino zibiri zo baho uburenganzira ugo rukino mu rusinze muzoca murongo uburenganzira kumbure bwo kwitabira inkino za kano bwa mbere mu ku ruhande rw'abigeme icyizere kirahari abakunzi b'umugwi nsekira gihugu w'inamba mu rugamba muri rusangi bitegeke
Ego turiko turabiraba ubwa mbere tumaze inkino zibiri zo zukinira ngahe iwacu nuvuga ko ari avantage ku Burundi ego ama icyizere ndiko ndakibona ndiko ndaraba bigeme nabigeme bamaze kuba concentré urano gushika ku mwana ugumeze kubibona nta numwe afite telefone bakobanze kwinjira muri bear match kugira nti habigira ikintu na kimwe kibasa amazi je ndiko ndaraba barami icyizere cyane mu maso baranyirira ko bazodukarisha mu Burundi cyo dusaba Burundi nabo kutusabira numvise ngumenga hari n'igihe match boyireka abantu bakayira barasimba ingozi ni hafi badushigikira ari benshi
ndagushimire kuko
murakoze nawe.